onyame ya obotantim awrade ne ya de ne ye ampa panam na do mra yeso anene ma ebeshiam ya brada akoto nyame onshira osa oro aye odikanfo abedi enim na wabeka ye ho donshire nyame shira bebre ewe Jesus Christ dirimu nana jay praise the Lord nana jay ano ne trasa ya de na ase nyina de ma no osa ye ye osa na ase me je disa mo nyina mo ho ye ewa urade mu ano ma dum ne odoso wa ma adepa achi ye wa ya so ama ye hu ene so awie ye Na ya ma ya brother Kofi John, praise the Lord. Yame ansu enshrao. Onyame di enasida entu mempa nema ano da biarada. Ejisa wante sa nyame nase na wu nim sa nyasa nyame nonso tie. Nyame no ono no bo me ono no bo wo ono na ye wo no same no ye tu me ko ni tu me ba e yo no a sa wani hu ade e wa so te asam otu me e bie wa no kasa e ka tu mu a e yo no e na oye osa sa nyame ana me ye ne somfo Ano na dabia wa soma me won chaisa menfa samomrawo Wa maya ye ene ho adansefo Adafo enipa ni bi pese omo hu ene nanso oma hu Obi nso ade ache no amane hu ene emfiti ase ba wa hu ene no na wieye Ba mena wode wa maya hu ene emfiti ase na yesai ehu na wieye Aye, ono ana waye. Yama, yama me fosti. Praise the Lord. Medirisa uno wabusia for honge. Na oba uni anenka ya sa. Yami aku ane ya son for Charles Abba. Ma ba ma de do osro abobu ano ho. Sa wa sha ya ya betu pampa so di na se one ya wo bika Ya me shra sa wa ba abaka me ho ba bi biara wo ka me ho na wutie me Ya me ka sa wa suru nyankopon onti na nim emfa nchero na onsiesie o Ya wo shire wa suru nyankopon aduma ehu bia sa ya wo credit wo electricity obi bia wa daje Awurade obeshe wanemu afi manaburu so Onfa mbie pon sronko emfa ma hu ne wani naso no oma wani enaso wonsa enka wate Nyame mpasa obasai Nyame mpasa obaye oyiraba odane dane yan Na oba uni anenka ya se ya somfo ababe du danduanim I say have a crow for fano presa wo be kobi e crow be Have a chrono, I say, Arieneso. Have a chrono, I say, Amanieneso. Yeah, that was ready, I'm power, say. No, I are in the so, I are who in the so, I drink drain the sonor. Oh, two men know for a hundred trust. I know I are pressing a backer. Say, I want more day beer. Say, I want no dear beer. I dear men know here, I are having visa. Now, and who a juman or through your uncle pound and I'm a so a bra, my hotel for and the 1 year bra, Kumasi Tiano. My am far in Chia and praise the Lord, Cassia Pa and my brother Derek Osew. Young country and said, Yami Onshrano. Sir Wabakaya home, I wore a throat having gate, Yano. Precious FM UK, so now Uoi. Utia Yami Aquanam or song for Charles. From Precious Lord Ministry. And now, Aya Kosiada, Sanya Yenamana, Jumadia, and now Yawasono, I say, wake up and be vigilant. And you may also yankopong at the Nassam Air Farmerso Abrao. I ready a two menawofo. I ready a two menawofo. My menawo ammo empire. Osru Eja Obatampa, I hear my honey. Juda Mujata David Entini Ahofe Ura Yesu Yada wase enen soso Efi se wo die Se woma biye o manoa Adi e firi mo ba ne se aseda Efi se sema Milit Ane donjuri biye ano Oya ne pa Ewa woma abrabom Enti ene Enyo mre yinso Se wama di achi yin Ama ye hu ena e ye da fofura we urade wa ye enye ye papa yo enye ye ade yo bi do na na wa do wo ma e na wa ma ade achi yen na ye hu ene enti ne aye ka ne se urade pa ye da wase ye ne musa enche na wo ba eno nti ana papa wani abre wo ma ene wa de hye so yi utu ye fo uyi ye ntan O kaya nim Yada wase boyen nama ye nine to mintintim na yan sign ye chi ebium Oura Yesu Yada wase Yashawa ni mwenyam Yaura di Yesu Christo demo Ye me hum ane mepe every mini pedium na eurade be take over na namo sokasa ema wadeshye Yada wase ewa udoba Jesus Christ of Nazareth, no, Edemu. Mama Adeshye, Enkase, Amen. Amen. Yeda, Osru Nyanko Pwase, na yemfa praise the Lord, kasiye pa, yemfa ma, ye sister, nana ekuya, adama, nyame enshirao, anti nenim, yemfa nchirao, oma mobre, enyakwa, debiarada, Nia eya mede ewo nyame asom mu na ema medo nyame na meje ni di ba kono se wa hye ye bo na bo hye no kyerɛ se okaye ho abre nyina mu onyaye na ompaye na ni obedi na chi akopem ana ni obetena amaniem ohawo mu kona na ene nsohwa hodio mu akopem se ono Kristo beba Na one sign that you know, anu na urade se obeje no. Amen. Anu na urade se obeje no. Ente no, urade na meso, etre, na de hye se ohun se wa yira entempa no aya na ne yam hyehye no entempa no aya na ne yura ho se wono osoro nyankopon atumi asa na daaje se wo hwe nyame na bodi enyina mu a odu nipa so no asoro sane a wonya adaje ewo onipa ho and the Bible say wo wie enema nyina no oka se nipa de obebbo no te se ne se so ene ne suban so na o ma trosam di adanse se o de ono ane nkwa ho me egu nipa mu efre ne mu o de fre ne mu ene o de gu nipa mu eno no fri ho no ade moja eye life no egu nipa emu nso na asan de tumi a owo ni bi enso egu nipa mu na bible di adanse ye otroto ho ma ye hunu se ye nti ase se ono ni nyame kase na ye no wa ye ye nyame enketwa yo medase se wa mama so ate ya mampa se nyame babuwa na internet no atumi aye ya maye nana nyame nshira aye area no a studio no wo no ba menim se nyame ba sha ne ho anibunyam na wa bie kwai atum amama atumi atie ne yi amen ente no nea osoro nyame e ka ne se wahunu sa ne ma eyira emre so aka no eyetia ente se nyame ama nani amre ya ne ma dodo ne nyina abeyira ebi na ehye sumu ebi shekeji mu ebi afom kwan ebi akodi ba ebi foforo ebi no ye ne omope ebi tene na aso de nanso enya kwan no ena omo nam so ne nyina no ema nyame yura ho ehunu se oba ba hwere saa adehye yi enti hwan na be kwa mame ye hwan na memfa no so nkasa na no ohunu se Israel ma no se nyame hunu se ne ma eyira nyame hunu se ne ma efom se nyame hunu se ne ma san omachi a na bibi eyye no every sir enema wade bo nipa de hihye nipa mu no na se ebekwa kodi ba bi foforo pa na se ni nyina abeye kwa pa de a odofo ano adema awurade Yesu Kristo enti ne yam hihye no ema ne ma enti ohunu se Israel ma ejira no bible sir opa obi afa na so ekwaje ye omo na mensa ekai bi ba ni nyina chi no dodo na sa akoyi ne mai ene sa apepepe ene wo me ne wo emre yi so sa osuru nyankopon de ne nkwa eto wo ma me ne wo na we nyina chi no ene ni pase ye de sa anya me ya wo kan wo mra ene wo nhyehye bi a wa hyehye no emwa ye enti ye de ye befa yankasa ye kwanso adafo ne aye ye nyina no onyame ohwe wo nyame esu ama wo efise wasiesie trabia papa bia ope se wo ba na nka obetra ne nchen na obesom no for afebo menim ne enti a ba bia enya afebo na enye ahomegye na o hawo ni amane ewo ho no eno na nipa mom ani age ho but ana awurade se osan ene ye kasa osan ne ye kasa o de ahwe se wawo ba na wan kasa wo hwe bra wa bra wa abofra yi ho na abofra yi entumi nya aso emra ne ho ase enye wo setie emfa ma wo no hwe ne ya a eye obi kura to me pone ba obi kura to me drome ne ba sa wa wo ye nipa mpo utumi ye we no mu nyina empaya he ena wo soro nyankopon entumi nya ne aburu we na nyame de ne ye e wo ne ho ne se onya adaje e de ma wo na wo ma wo mre ekoso akasa kire wo efa kwa ahodo oso kasa kire wo na so wa ntie de a ose sa afa de mre ne so a enye ono ena oye ebiem because o ma wo mre na na wo ba sha emra wo ni Judas is carrot na mno ohu ni Judas ye ente no oka Judas enim na okasa ensam bi besi ensam bi so ama Judas ehunu se asamu a papa yi kai odeme ono anim se ode no Yesu ma ne mre Yesu ma ne time na ohwe se anko beya dan obesa kira na dwene nanso Judas ampe emwa ente no edu baby ya wose edu no na aye too late na on to me nya wose awurade mpasa sa ade ne be fa me ne woso ente na waso ma me se ofa me so na ne ayachia ne ayafom enyina no ofa me so a na ode edanda ne wo okasa kire wo otiawo oka wanim otwa wo ma otwa wo to oye wo ne wase oye biara sebe ya obedane afri ho na waba ne ebeboa wo mu ena wana makwanu asa bebre so sese onam nyamia na asom no so onam adiye so ena kra so de wasan ade akwan hodo obi abeto ho a otumi ba yi obi honhom efri ni nipaduam na wakwakirakira ne niema a ekoso ene ne ebesi kwan we nyira achi no nipa nhunu ni apapa no oye ena ose memme kan kire wo se agidifo akiri san ena ne ameno eba ho no edin ada so no no agidifo akiri san ewurade tesoro wa hunu se wane a eba be di na chi no dodo na asan na chi dipa be pre asan no ma chi afri kristo ho still ebi kwa asore still ote asore denim still obonyame din but kwan na urade se yemfa so no amfa so ente wasan na chi mayama yenu aba Doris adai yema no praise the Lord na nyame enso enhira no sa anyumre anonso abeka ye ho sa upie na me hu anasa otie efa ba bi na me hu a amane nye wayisa mamma within namum enhira no de nyame ohira obi a otie me ana otie asam no ana akristofo bebre asan omachi afri awurade achi akodi anyame foforo bi achi oma fri no kran no ho adentia ebi pe shortcut obi pesa obi e nano a nanka awurade de ama no obi pesa wotu ne nan a nanka wahunsa awurade ne jira ho yi awurade me pedan na nka besi ho awurade me pewe na nka besi ho because emra oba nyame mu no ye asofo no yam trechre eniema no ene so yie ankyre omo na mom ye ba ne abeka ne ede but yama oma so ante se nyame som eye for better for worse yama yama so ante se nyame som eye oko nyame som eye ota nyame som eye amane hunu kwan nyame som eye oya nanso na wie ye no eye de en konimdie Mayama yenya ba original yama no praise the Lord enyumre yinso se nyame nhira no enyumre me ne wo fa asam no e wo garanti fo homa no eti ya ba ko antichem ensia eba efam kakra Galatians chapter number 1 verse 6 kopem at least 10 na edi yada so no se agidifo akiri san awurade se agidifo bebre ayadan oma san oma chi meme nim sa woka ho ana wonka ho but wanka sa deep down no ewa anya sa ye kasa wasa na chi a anya wani age asori nyame somo nko ho asam na woka anya wani aja asori nyame som ana wani aja asori nko ho asam na woka eya kwan bebre obi asori bakura no anya fe wasa wachi because anya mano a ewo honam no ye ni so no ye dosa niema no ye nya dade masa niema no enti otumi ja nyame aso obeba asori ana obesum obeba nyame fie da no otumi ja anu moto ho make asai ebi anya bibia ne ante se onko ja no baabi ne maame se onsi niema ni kuru se antra ne ho enema ne nko baabi a because okuru no enko baabi 90 ene no antra ne ho na yere se ene won feel se obekko baabi nti okuru mento won ai chasa ube hunu ni enti a o amma sori a na enya botae biara a etumi si no asase si no kwan na oja nyame e de no to ho nyame se wa ma me ne wo enna maako enson ena oboto asase no so na enson no eba na ekabo mu ane efra ne na wotwe na nyame se wayi emu baako pe nyame wayi emu baako pe because onim esu ene ban a waya nipa wieye no wahu se nipa afa saa esu ne ban no abetra ono nipa duanem ente se nyame akofa saa ensia no na oma nipa baako pa nyame enim se nipa e de baye reference ente nyame ka tre nipa se onipa fa ena maako nsia na me awurade memfa baako pe na saa eda baako no jae ni awuye nyina emfa ho ne ne eoda ho jae ni awuye nyina na bra bedi machi efisa mi asafo awurade saa enna maako nsia no menso mi jae ni ameye nyina na medi mani ene me hohom ene mabofo ne metumi edi wanim edi wachi abo wo ho ban ehwe wo ne wo ma wasafu nyina aso amasa e nansua no bibia ya oke amawo ne anipadua ne hia ne awokra ne hia ne nyina no me ma ne ye pepepe emaamo na eda ba akopɛ no eya me de no nso a esasa wo nso wugyae wo de no na oba ebeboa me no na onipa afa ono aka ne de ne ho wasan wachi wonni do ema nyame wonni abadaye ema suru nyankopon wonnwene waja no ho mayamaye nuaba agnes yema no praise the lord enyumrei ne anka nche ne se nyame onhyira no na ne aye ka ne se awurade se agidifo asan omachi afri ono awurade achi na ye fa no wo Galatians chapter number 1 verse number 6 eba from kakra enyumrei eho ena menewo ananyame letter eba ya no eno ena wom enti mayankenkan Galatians chapter 1 verse 6 to 10 I say Eye me wanwa se matwe mo ho entam se efri se efri dian wa fri mo efri dian wa fri mo Kristo adom emu ano ehoko asempa foforom ah enso enye asem fof asempa foforo biara na emum enipa bi wo ho a wo ha mo na wompe na wopese sorry onipa bi wo ho a wo ha mo na wopese wose wose sa Kristo asempa no na se wose sa Kristo asempa no ase na se impo yen ana obofuo foforo obofuo bi free osoroba ebe ka asempa foforo bi akyere mo eka de yaka akyere mo no ho a onue sadie wa oka ano kane ano sana afei mere ka biem se obi ba be ka asempa foforo bi akyere mo ka de maje ho no a onue na afei enipa ana mepesa metwetwe won eba mafa ana onya ana onyankopon ana se mehwehwe se meso enipa ni se meda so meso se meda so meso enipa ani a anka menye Kristo akoa amen mame jane yadase nyame shrawo ya ma praise the Lord Sara ana nana ya wonso ya ma praise the Lord nyame enhyramo nyrada jumadia anaye di ano aye wake up and be vigilant awurade pesa wani da ho ma wani mra wo ho so na ba bi obanefo de a Christofo akodu no sa Kristo ani amre wosua to come back and answer sa uba sori biompa atumi aba han mu no oboa because distance ani amre kakra na aka no e ye very hard eno na nyame try biara nyame try biara mena wo kasai sa me yeni biara biara ene na nka nsa sa me ba ha because me na wote ha se se ano me a happen to me and I do we no be si adechi we mu no e yo no osuru nyankopon na me ka tren no se se opese na sam no e ba so ene de a and ye e di o ma me ye free na ono a wo ye mpa ebotiefu no otie na tiasa wetie no mama na tiasa me madada no na yasa me masamachi na yasa me manka no kure mabeyo otrofo na nso ono ani me ehwammo a ensa se me nso me di ni hwammo enti ensuo mu awo mu yare mu oha mu e wasa me yadan me ba mayamfa enchia ani praise the Lord kasi ya pa ema Mr. Watin enti ha na na nyame ede ye ede mayen yenkenkan ye ne yenko ose eye no wanwa se watwe wo ho entam se afri de wafra wo Kristo odom enomu eho akọ ehefa asempa foforo ho awurade se meme kan kire wo se eye ono awurade wanwa eye ono awurade wanwa na wama ne ho adwire no sa watu mi afai wachi afri onu nyankopon ana onu Kristo odefo bambofo watu mi atwe wo ho afri na ne ho watu mi asan afri na chi adafo enema bi wo Kristo de yen hwen na ho ensen na ho edemayen sa anka yen hwe so enu na odofo se unya hu nokura no na wo transia Wumu se nipa, ye ye ungrateful. Wumu se nipa, ye ye, chase, minim niye hayen. Minim niye hayen. Because, ushe, wain anka ube yasa adie no. Nya adie na sida, esi ye na minu uye niho. Nya min pase, ebe hinta ye inti no. Watro se niye mani nina chanimfoni ato wo. Sebe ya meno oba ye be hun. Ni anko ye the same adebane no. Ana ye anko fast the same kwa eno subium. But ene ye kura de ye chen. And sadi ya urade di apeja wo. O doke si ya weyi ne di di achire wo. Anu na oma wo da. Na wo shema wa home ye. Esi si suwo. Or shall we nip and diano and tokura de daho? Sa abwa bunny be into me mewrem and ado desum. Because I am an oak or da, woo. Won you who for a yep? But I dear yet the wounds are what done, sir. Wakoma a yajuma. Apart from that, who to me, oh, why you for? Nanyamia to me ashaw, satam na wa wu noa, wun to me wunashe no, satam no na watam fun swa sore yadain, epe wose ye. Watam fu edi akodi eba oso, watam fu pewa se we kum, watam fu pewa di ohaw ni amanye ato oso, saam mreno ene uraden so. E ni penyi na ade dano, saam mreno ene uradi nyanko pon, winti minti, yenti wa yadain wa sore. Ase mani nkum ensese nani kum no wakoto nko empo no wakoda because wo hu hia no na nyame atumi ahwa wo so one na bofo one ne hohom ade bow ya bu ban na wa hwa made ache tam obi a pese wo sori no obi pese sori for wo crock nyame nyane no amane ko na adwuma all right obi pese sori 5 Obi person sorry 3, Obi person sorry 6. Nini na nyame kru ya na operate say na ma nyina o. Na watu mi ama wa sorry na ne ehia wo no wade ama wo ama wa home a ubetumi ade asa ubetumi asa the whole day. Aduane wa so de ma wo ahode ya wa so de ma wo wani asa hu ade wa so asa sa ti asam wa dwene asa sa ye adwuma wonan ya wa sa wututuo na wa mfa wonan ankwohye obanefo anamram na wa gade we nyina yachi wa san ya firi nyame yachi we nyina yachi bu hu ni a nyame ayama wo enti no of the israel for the no eye dan eye mfa nto ho hwe abasa hwe oku bia otumi de koya okoyi israel for enkwasom amane ebro otaye ano omwom mayama yenua bema ene ye papa Stephen evangelist Stephen ye manu praise the lord enwumre yi na wachi amenua ba bia mame enwumre yi ne anyame kan se shamane anasa ankrofo ni kom nyame se na dadie ebi ahoden firisoro ebe she Moses mu epa efa kwan biara so e show no tumia ode be weni ade sai faro na wade ji nipa yi enkwa na emre mu kompo ne kwasi kwan mu bible so mu kodu ba bi so mu di answer ye na mosra so enti ye di enim se ba bi abako amukọ ya akopem epo na ekwan bia ni ho na onyame a oye nyame no omuchwa omachi na tamfo no esa edi omachi ba onyame a oye nyame na ade nyina wo no na bible di adanse ese otumi ade nyina ye no bible se oye dai obie nsuo nim emekwan beda ho omukoy na enna nipa nya ba bi ejirai omufa nsuo nim wie ya omose ehene ha wawurade anya wo na wo yi ye ni o ye wo ye nyame a ye yi no enti ya sanya firi wachi e ye mo boya yoro ho se Moses ba urade ka tire Moses ka ho kwahwe ne omo ye omo di nkwase asam wo nkrofo ni di mo asam kwahwe jimi sam omo ye ka ho na kwahwe Moses ba na Moses yoro wo ye mo yira me je mo ni amoye ni na ni aya ayrawo ne se Moses bie na no ka se ni awowo osuru nyankopon afa bra adofo wo hwe nipa ekɔ nyame ho a na aya ayrawo na chefa ni anyip nyame ye ma nipa nyira nipa ni nye ho enna sara enna wote nyame se wasa ya fri na chi akodi nyame foforo bi achi enye nyame foforo bi mpo a eche ye nyame no nyame se nani so enye nyame foforo bi asa niema ni nyina ono na boye enti odofo e die enti enna wasa ya fri ohempo kase achi akodi ohene keto achi wukodi akwa achi enti anyumre ye ose me mekanche ose e kristofo masaya fri nachi wahu abrabo a wubo e kwan a wona mosro tete wodra wo manya me nyina no odo no wasai no wonni do nya manya me wonni abadaye manya me wonni nya me ho ba akokora wote wano tete ndia wupa nesa wu ehia wudia awurade tio ehia wudia awurade bro ehia wudia nyame bua me ehia wudia nyame fa ma me na nyame hia wudia ano de waso asi wonte obanya anwade akwa dwuma 5 days e da eto so e ye nyame de no se ye meme da ne wo osom anansa kwasi ada na som osom time ni dupade e ba che no e wo se opa bibi de she nyame de nem wasan ya firi nyame achi awurade so wasan ya firi na chi na ye no wanwa ah makosia anti abra bra kwa mra enye wo emra wo wa gana yi enye wo ena wo ma all night empa wo hoi enye wo ena wo ma sorry dem mpo enye fi enye wo ena sorry akonwa echi a na wa straighten we enye wo ena wo mpese edaba akokura no activity bi a ye ye wa sorry wo mpese be firi wani so yi enye wo a ena nyame hunu se o ni ame bayi makua yi mafra yi enye yi mame mwa no enya wo ena wo katira urade se papei se wo bua me na se mitumi kwa abrochire wo mame tu kwan ya osuru nyankopon wo be hunu se oda me yi atira wo no esre ne ame ye wo Africa hai urade tie wo sufre urade ni mo se na wo be ye eda na wo ko emezi wo no hwe nipa domo anegu ho akwaje versa. But empathy for on a sad day, no. Obadiya di se wankwa, the whole day no wankwa pe, and ye to me ma ovesa. Wani akwa ni pampempo mnyina ano, wani mse ye refuse you omu. E urade dani obi di ede ma o. E waboshe na woshe ene ninti. E urade nene je boshe hon. Na aso se wu refuse you. Se wu ni boshe ene swa. Afe odie di eto oso. Sankrofo no awurade from nkwaseafo awurade from nkwaseafo na wayi nani afio omo so wo bedu abrochiriman mu a ena wahunu wo wa Africa ana Ghana wo sori anopa ampesie body ampesie bayira ampesie eno na wudie anopa tututu eno na wudie ebi no mo nsoso aya dai ekoto dokro pa emu banku but na wo ba brochiri a wa be hu biribi a ye friend toast wa be hu biribi a friend breakfast tea na wa chen ayi enkosua ba buru enan na wo di abobom na okwabrane oteho wa safa remote abie tv na wa ohwe enna de wo wo kan newspaper na wo Africa na wo newspaper kra no se be ye a wo di sika mpo benya bi akoto bi ahwem I want to say a tongue, and now I fall. What's it? Your bonya midinya? What's the yen yaw how? And rather so, what's I have free naturally? I am a one, nay a woo, and to one pound, what's I have free yamiachi? Hallelujah. My ama, dear brother, I see you do, ya boy. Yame, Oshra, pass up, Wabakaya, Hawati.
enti na wo na wa yi nyame amai enna nka obi manso a awurade ani da wo so sa anka obefa wo so na wa bua nyame na watumi age edom ni akra e di ama onu a have no enna wo mom ana wo bo mo hwete enna wo mom ana wo bo asafo ne hwete enna wo mom ana wo hwete nyame mam wo di confusion and now mom and I will say a soft wedding, who say nyamen kuadin, nyamen fredin, who say or the say one yanke one yame mujidiano, ubremu washi or madre. And to one awa say a free nyamiachi. I would rather say a yan wanwa. Sister, a yen yame wanwa wawon. Brother, a yen yame wanwa ewa wahon, so wako dear nyame for frobiachi. Adia na wode wo akoto so yi adwuma na oyira firi se amode na ubenya wani ana wo nan kura wode be nante no sai nyame ne no operate wu ana oyira firi se won kwa na wu kuta ewo wu mu no awurade na kuta ne nsam ana ose wi ase nyina ehye de nsam enti hunu sa sa hye ne nsam dia won to hye ne nsam wo ka wi ase no anyomre yi amre na aka ni sa awurade yesu kristo e be hwum ne makọ awurade mpesa obegya wo akire awurade mpesa obeyo oyira ba kwa yesu etadea enti anyomre yi awurade se sister brother wasa wachi afri na chi ka wo hontam watra ne nsam ose wasu komite ono brane nchai wa wo hi ono awurade ne brane nchai watra ne nsam otwan watwere ne nsam yadan epese wo so wu mu shana wan kan nsanto emra wa bia pon shana pon no ma yadan anto enano oyi kire me na omame de bre na de hie se epon na ebie ye no epon no emuto enti memo da wuro se amon come ho ba bia wo bia ka wo ho na ba wuro epon nem ansa na epon no emo ato na mani ba me ho so no na me dwentwe sa adi adi ya nyame ma me hu ye re se epon no ye won se ye wo epon moto no e wo ahodo me ansa ba ko aye fas ubie ya abate bam na emu ato ba ko so eye ehwa ne ho na ba ko so omo sete no to extension e ba boko sania e bia abofra anase enko bo ubi nsa enti enko su ya se e be ba bedu ano no na wa hu se pon no ba na no na na medre ho se e pon na emu to no speed ben e le usual enti awurade se kwa bonten obi bia wo be hu no ka kire de se pon ne moto enti onka ne ho mewuram na wasa wa chi afi awurade achi ye awurade se memma fra wo ba bia wo ne nam no sister emwa wo ba bia wo ne nam no brother emwa wo hallelujah ya brother Ernest ya ma wakwaba ya me nshira wo nyame se emwa wo ehe na wo ne nam ya bo wa sabo so nti wafi asori muko wo ya ni anye nti wafi asori muko na ba bia wo kọ no ehwa de enye nyame asam na eka wo wana awurade so wa hunu se wafri na chi akodi he osom fufuro bia chi wafri na chi o akodi osom fufuro bia chi e ba bo wa wana nyame yura ho nyame dwe wo ho nyame guso do na nyame guso twen dwane bra wate awurade twen ema ne nyansa na saada no edu a ose obeka kire ose me nemu aye too late because amra me awurade me jaade anyina na me betwen wo enya wo ho adade no wo dane wati kire me enti ose da no ne awo fere me ni awo disappoint me e wa asase yi so no e da no me asafo awurade me so me disappoint no e wo meja ene na abofo kronkron nanim. emane masa emane nyawo emane nyawo na ba bi biara wo beko bia no emwa se osuru nyankopon pe ne mu na nkwawo ne mu ana sumdwe wo ne mu ana de nyina wo nyame do wo obewu ma wo osie ne ma wo onyane ma wo oje ma ma wo oje ade aye ya e ma wo ene we nyina chi no Bible say onya wa chiri die ote agya nsani faso agya ne ye wa nadre se ode abufu shi ubi ba wo so pa na wa koto na wa pa chawo e de ama wo wonne mu nti wo ye ne awope anwumre awurade se wa agya na chiri die ana wa kwedi anya me foforo bi de an achi ase nanso anya sempa foforo ase wa kwedi asempa foforo bi achi nanso anya sempa foforo bi ara na emom enipa bi wo ho a wo hamo na wo pese wo yadae wo sai Kristo asempa no enipa bi wo ho odofo nipa na wakodi omachi no asofo bi ne adifo bi a wakodi omachi no awurade se sankrofo na bo mutrimu pose no kware asam no no kware asam no amo bayadae amo sai no on pese amo sai no amo sai no amo daniani ente no ono anim se onka nyame nkrofo ho na wakofa nyame nkrofo ataade ahye ente bible se omo ba mumu omo ba monchen esa de enwan ma oguanten nanso ne ehye omumu no omo ankasa mu no omo ankasa no omo di odwan ho ma na duraduro omo ho na omo ankasa de omo ye pataku adofu de pefo anwen wo ho Sister, I want you to go back. Okra, okra no. Ebe nyanko, e nyanko, e nyano na oshere. Ano ni e mnyana ne se obedi ding. Ni e mnyana se ebe kasa na sore sun. Ni e mnyana ne se ebe kasa okuta nipa mpem pem anka ebe tumimpa ebe kasa the whole Africa, the whole Europe. Ano na na sore ekute drum, but e nyano na uradeche. Nyame de niema bi. E ye mfanto ho kire nipa maye hunu se onya dom na awope wanya kakra no benya no nani gi ono ho sese ode fi nsu yiri ode se asase so oyi nipa san enwotwe o se Sodom and Gomori o man mi enu oyi nipa san onya mi ensa osane hallelujah Obo ewiase ode enanson ene boye Awurade ayi baako pe ama nipa nsia Hallelujah Ja Awurade wa ho ode awode ye wadwuma nyira no ose sika na ubenya no wanim mfifre na ubenya no wo chemu edu wa faketo ano baako pe enti adeketo a wo yida bia meka kire agidifo se ade a ye fra no enkete enkete Ade enkete enkete e bi a wo bo kro no a wo nhwe so mo kro no no wo bo ne enkete enkete wo bo adwaman a adwaman enkete enkete entro enkete enkete saa kan ofo enkete enkete no e ye dangerous e say akase no e ye very dangerous ente no ne a wo pasa bible say ne a wo pasa wo ye no ye ne ntam fa won sadu e ye bribishia urade ne onyam One person we ya jai, miyame person ohun, baby awujina. Because kano na wane na se, ene wuhun ohni wabiyum. Ene binamu di omena bako, esi nyame fie, bako onsu si baby fufro. Enti yawurade se, ma jai ya ko di asampa fufro biyachi. E di asam na wako di echi ye yi sister. Baby aye, tu anansi sama gu asum. Baby aye ma wuhuru huri. Baby aye ma wuhu ya de woti atiyemu. Obe ba na wa bre twam ba bia ye de ne ma hunu e ko dware wo ensam hunu ani ye de ko ka kire wo ye nka sampa bi nkire wo emfa wo kra ho ye nka sampa bi nkire wo se heaven bi wo ho ye nka sampa bi nkire wo se hell bi wo ho na wo mistake nyame pa sa hell no ye de obe ko akoto wo na de na wo ho eja edali butu 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 And the other quotum. Nanka have a dear, a why a de. Now when ya da dia church, you're winning, now so, ni okachira when they say, wo pese wo kwa aburukiri wo pese wonya adwuma ye wo pese wo ware aware ye no wo pe mu de he wo pe sikani on ana wo pe mp fuye ibia ana sa awo okra na ye tribis house awo no wo pese wo ntafo ana wo pese wo wo de an nanso anwumre ye awurade se sa kan of ne awo hwehwe wo honan mu nyina no Nyame amfa wo nkwa ana wo shebre anche nipa nsa. Ma yamfa ntiyama ya sister Aren na yanka ntira ne sa nyame enhyira no. Enti anwumre awurade se wasa afi nachi. Wa bra bo na wo bo no emfata nyame eba enti no wanye nachi na wudie. Enye na chi na wudie ene wo hwa Christofo ena manie o hawo etoto omo Christo ni nam abante no kasakasa okodu aso dem a pretender ase na ni adibi enso no adwendwe e dane so no awurade amfa saa anya dan amoyan ose ma amfa wo bredwuma anka mo ho da but ene ye ankasa ko yivate obre ene o hawo ena de aba ye ankasa ya brabom What the other son can yammy? I shall know what called Wedruma. Not a die, yammy, dear, no word to me, a barber summon. But a nanny pass it, Debbie. Nancy, I am a decoyano. A catiano, I may call yammy, dear, and a deba mameno. One will bron some trick. Bron some a catch rum, sir. A dry, a dan omo bar. Omuntia sicano double. Omuntia sicano 1.5. Sicaca crabby, I a dear to. Eh bi amen fa ne se wo normal day no ye tua wo 5 pound na ya ka tire se wo ba ikwasi ada na amen Saturday ya ano de ye ba ma wo 5 pound 50 ana 7 pound 50 sa 2 pound 50 ninti waja wo kra ho ekode honam achi ekode honam achi awurade se wasan afri ne nsam ho akode nsam foforo bi achi But on the month, I want my Christo ding on my Christo as someone, you know. Or say your Christo ni. Nanso, nyami nimono, nyami nimu, brother. Nyami nimu, sister. Nyami nimu. And now, mama, and nipa, and shy, didn't you now say, wake up and do what? Be vigilant. Bron some Bible say, not quite no air 666. Ne tricks a wade e tricky nipa no di nyo omo no e ya kwan hudu obe brain ebi no di aya time and half ebi no odi abeye double pay enti one day no wo patre se se wan kwa se juma no a enti untumi ntra wiase wunyankwa ena me dan akatua ena me electricity bay ena we re na se wan kasa What the one horn, then I would have done so, a bayon answer every or so. And now I was a wapria, prea, 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 prea. Yadia bakuana, a how ana, some baku peda or so no, me who are a deal for be other only momo, you ask. Me who are you be other young famano? What was that? And what the witnessica now the akoto? Sanya tear be other bossy or babo. Long obeje ni asadi nento ma eso to kra obeton e dia konsantre ne nchan but an konsantre ne no bible say wo nan konsantre ne no kuta wonsam wo anka wabeje sa anyame yadi nanso ene wote wo ene wode wo yesu kristo no a oya wode no wakoton no amabronsam anyumre yi ma wani mra wo ho so awurade se wasa ya firi na chi Na ose san krofwe yi, oma amo e moane se, oma o dani nyame ma efri no kure no O yi wa son efri no kure asam no O yi wo efri kwa mpa no so. No di wako kwa mbwane no so. Na se we wye ye ba. Adafo, ube no wo ho se. Ube no wo ho se. Amen. Ananan midi kaka ano, ene, Ni ayame no nanka ensasa metra ha menim eka anyame abọ sa moment yi na watume de me abetra ha na sa wo ma nyame wo ma sa eka no eyekwa ah wa na ekotua ubetua wama na ye kwa eda wanim eda ofa so ubetia. Hallelujah. Won penya me som wo som nyame biara biara nanso ade aye efie de ma bonte ne ma de wonya ho ahode ne edise obi ante so obi ye party ana obi ye ye mame nko otumi free ne fie kura ekọ ekọ tra nipa ne ho so okobo ano ha nyame osese maye kom maye di amehwa wonenti sa menka he nenti sa wu hu menenti ode ne nyina to wa made an judgment day the last day ya ye be declare sa samasi won kati asefo ho biom no eda no ana wo obehu eda no ana wo obehu wahu me ba ana me ka chero ma she ma me bo hu o ba ni awurade se me be kan chere wo no ana me eya se me bo hu na me bo hu mpo a enya me na me bo hu nya me pese wo hu se sa ntam na wo ka no eda wanim unya ndu ho eda no wo be ka se awurade o se fere me so wo ne me me din wo ne hwan ase a awurade me a asori so so enso me na na me ye se o se fere me so wa wantie masam na wo san firi machi na niema na wo ye nyina na ntene mani so no obato ato ejanum ose ye da no obato wa twene sane ye to nwira twene sane ye bu anwira no na edu ba bia utumi ke ejatum ehye no no da no awurade ba hye enipa ma ono no ka tro so odowo no sa nya me kro no ada no ose obeka tro se minimu freme so if it's a mna men sempa ebano won so so wa nya adaje amame enti me enna men so me ni adaje edema o me ni mo enti yadan freme so enna enwumre yi awurade se san krofo na wodi wa nya adaje na waja wa sori ato ho na wudi omachi no om em nyira na se obese o otwe wa fri enkwaje na ho or two or three on Yanko party at the phone at the work of my bonsam. And then you probably be a yra. And Radin Yanko Ponsa Sanka who bomb me dear the name Jesus Christ. A free heaven. Ebesi, as I say, to me biara, to me biara. Echo to from Abraham Wassi. Now what to me a die way, to me way at you. Echo pay to me, I walk to wood. Try to me next year. Adreno, ewan. Nyansano, ewan. Eti ni anyami ye biya wunwi. Hallelujah. Me kase, emri bi meshe, film bi wo, TV so. Na, mede meni, amofrane shwa na meni koto hona, ekreke madre kakra, baby edu na ye interesting. Na, me te se, girl biya na, oye adwuma amane boss na ga yi afa kwannu ase biara so so be bre ne ho ase e de amane boss na ne boss enso atumi apa na asam osuma noko oye adwuma enso so oye nyira ase ne ebe ya ba ga ne de na ne em nyira ne se opɛ ne boss no na ne boss no nso no enye na adwe se opɛ no ente no one day, girl, na ye ni adie biara rosa wa ye. Papa, boss, ni nya asam kakra. Girl, nu ja ni oye nyira afri ni fie, ebe buwa no, e fye no, e ko ni fie, e ke ye di ama no, e siye ni fie, ama wa da wa ma adie che ye. E fe we wye, adie che no si wa kwa, boss, si yo. Not even hug. Not even kiss, not even baby. I want show love be antre girl no. Ente no. Adi aye se. Auto ponum na girl ne se bohura no jam boss na sum. Wow mi ansa. And I say adi na waba masum. Asi mahusa wadren na nyajuma. Wadren no mahusa nyajuma. Ente ni ame ye ni na wuhu ni ame patre. Me koto me mame na so me tanda me ho ni ame ye nyina nti wo hu ni ame pa kire Enti wo hu se me pe wo. Hallelujah. No ka boss upon to m no koye. Ebi ne yai. Enti dra nya me do ye nyira. Na no ka e bo osu break. Da ye bi a wo so ye, ye tumi bo bi tuo. E wo da ye mu ade e be tenak apie. Ba wo de na no ye ba bo bi pe. Wo edi bi ba wa no. Ana bibi ema wo so firi ho, ana bibi happen ema ade no antumi anya adwuma. Enti ni anyame ye bia wuti wunwe, e dano ose, ube du ne nim ewe neja hwa, oba rejate wuse, won kawani eba hano. Ta ankurofuane ba se, omu bewia ekum, noma se, oba nefuwa na asumo omu. Brother, sister, ma ye ni emra ya honso, emra ye wumi eye tia, osura hini no abeng, ewe ye na beng, enche, emre ni ye tia. Ayetia ni awoye nyina no jai wate abufusam akayosam madrewe se meye we atia we no jai emwa wasa wachintia ene wo bibia wasa na chi afri nyame achi bia no entro honhom ana afa nipa no ubisa na asawa no de entro ahye ho nyame se wasa na chi kanu so na wonte sa se se wo sofo a utumi din tro kire no kanu na wo ntesa wasa wati wate awurade se san bra anyumre mema kire wo se waye krado de amao emre ne yetia epon ne moto na no ma me hu se enkane aye lai enkane a aye lai na etwam enkane a ne nyira etwam wiye ye no na esumaduro. Ana mbisa urade se papa na ade ya wa ma frash me na nti ase ya ne san ase ne wa tro asem no ya tro wa mo tro asem ne mu se no kra han no betwam na esum a take place te se no kra han ni twam kaka kakra ensam ye a nyame enam so de bra wi unya biem no matter how millionaire sika wukuta gold wukuta bibia wobepese wobepe wo ho kwan se anka sofo de naka praise the lord keke na menka se hallelujah na me komanto me yam sa time no praise the lord na ba yira every year se won kai kura se din bi wo ho sa enche ebe happen mayam mo ye ho ntam frenia enyenim ne awurade se jai no jai. Ena ni auba kachire ni paso unyai kura ano. Eno na abulonsam sama na huwadene. Adia bache na wa ya bro ni ananko oye mpua. Woka huwasa muno. Adafuo. Yesu bau. Ase dano. Emre na suwa. Ni oye efino. Huntu mensasa. Huntu mensasa embe tre da. Ne dano ni watre nenso. Huntu mensasa embe ye fin. Ada na won tre preko. Ye hu tre na ekwan ada na wo ma ye ndwan ni omo preko. E de na wo nya ebida. Ye bo adwaman bo e de yesi he. Wonu mo nsa nomo mpa. Wo de ye kampo a wo se wabusuafo de grawa abesi wo ye mun. Enti grawa yi wo ma ho kwan se ye nyin firi wo mu. Ye ade akura abeshe ni padua ni mu a. Enipa tumi ma kwan ma doctors eye operation eyi yare ni firi wo. Na wo de wo ma ho kwan se ye nyi grawa no firi wo ye mu. Me nemu kwa ya fa aso a grawa no amade be share weyam na che se wani de ho adafo janentam ansana nea ebeba no aba amen wani a san krofo no de omo ba se omo be sai kristo asempa no ya to aso 8 ase se empo yen ana abafo bi free osoro Eba ka asempa foforo bi akyerɛ mo ka de ya ka akyerɛ mo ɛno ho a ɔbɔfo ɔko no onue sadia ya ka no kan no sara ana afei mereka biem sɛ obi ba ka asempa foforo bi akyerɛ mo ɛka de magye ɛno ho a onue nipa no nie batana. And some powerful friend, one you go to ba. asempa foforo no na guso ba ona otowa ose awurade se menka nkyere wo se ose awurade se menka nkyere wo se otewa na wada na waso dae sumsum wiasem honam wiasem wo atase awurade yesu na wo bo ne trim na wo odentro e ka kyere wo se gese wo gira hai me awurade de me awura sumsum ama tese me wo ukrum ama hunu se wo fri na wo abokro bi din na aya den sofo wo ka kyere me we nu mu a na maya den me kra no na do heaven awurade se ye mra meka asempa enye dai enkyere abode nyina wan ka enkyere se be ka me kuro ma asam kyere me mikro masam enya asempa hallelujah mikro masam ama me nkwa heaven kyere me kwan ya mefa so a meye eja me kwa kodu eja ne ho ente kwan ya obafa ne se yesu kristo ose ono kwan no nokware no ene nkwa obi ntumi ma sa eja ana heaven eje se wona mo no Jesus Christ na so ena afofo yi so se ye enkyere wo Jesus no mpo na wa hu kwan no hallelujah wose ommo nso ena me ne omo beko wa hu bangles we wo toto onsa beye biara nye den anywhere obetumi agira wanim ne akoye t-shirt ya de sofo atum sofo se sa t-shirt yi obiara ntobi wo to na wo sha ani bani biara anya den entumi ose ani bani bi entumi ya den anya wo hwio na wo nso wo te bani mu no wo nim sa wo nso wo ye ani bani ade ma obi ana won so wa be ye ni bone ade ama obi won ta ade a wo hye nye enti won no wa be ye obi sinti dia ono no ka te osa wo ho mone obo o ade aye ni nyina aye trick ose omo dane nyame asom no enti ni ate ne se se wo de sa ani ama no gugu wo ho a eh na wo hye hye fa ani ama no a menka se asore ye na bi asofo damu na oya anya asore na maye na mose modem sofo beto mu a fine eya mo na mope modem asore de beto a fine na mmom se sofo begira wo se saatade yi a metem se wo shepa nya me de tumie oh no sister brother pe baby fa eno a ese eno a Friday na me catch us bangles na omodem ma mose monfa ngu monsa na emu sticker no wo de to wo nsa na eya honhom handcuff ya to handcuff won to me da emie se kristo amwa ama wa nwane amfi omnanse a ye woti ase enso wo da fi ase wo ye omode e prekope omode ahye enso de e de atom nyira aso ahye enso de nyame na fune nipa nyame na hira nipa nyame na bua nipa bible say ne pa nyina ya dan efi osoro eja ho ene ba emfri nipa onipa ni obeya ma ono okyra odebedi di watam na anu me hunu bi menka me ba me ba obi edi ya nkyrawo na mom ose asofo ene edifo wani a atim ejiram sori ano wani ejiram pa ibo bi ano na mo se enkrofo oche o ma se na mo hwe o mo so no emu dodo ono a urade se ye hwe ye hu yie ewo mo ho dodo ona mfiri omo awurade se san krofo ne dɔso ese wane a e kyerɛ kwampa no eno dadze me nsa papafo ni ho apapafo wo ho ebi ka sempa no ebi ahu nokrɛ no ebi kyerɛ kwampa no ade a wasa wo yɛ nsa ka kyerɛ awurade se awurade de ehe ene bɛboa me asafo bɛn na me kɔmu a anasa awurade me asafo yɛ me wɔ mu onipa me di na kyi obetume de me abedu wo nkyɛe ana amen won kwa ho hia awurade sate saade a men kwa ho hia awurade na me hu ne saa no na wose men soso me ka kyerɛ wo se won kwa ho hia enti awurade fa me so na gye ye nyina na ye mbeshia wo heaven ma me no nkwa heaven wate ehɔ ana me no ye fre aha di ye twam wo nana bia wu wo hone biem onipa bia wu wo hone biem Nano, ya se obedia ema ba hene o se ema ba hema wawu. Se se akonwa ko na oteso no amfa nko ya di obi betra so. Aden ye ha ye ho wasase so yi. Wanya taade mi elobi. Wanya kak adwuma kakra wo ye. Adne bi fom adwuma sania ye fom gold. Na adwuma na wo fom no ahode no wonim ba bi efri. Wona wukuta wona woma hoko awurade de ya on the waka to san on disappointed e wasase yesu sawo na mo ni ababia washe ade ato wo se obe disappointed wo no e ye dana wabedu ne papa ne na bafo kronkron na nim ene mpanifu aduana na na nim no oho na obe disappointed wo ahade se wanya ahade na no aka se okai ho na ka wo ka ho no odofo or bow koko, or mount warning, or kasachrao. So what's a wind here? A debi eba. A debi yedain eba. Yasi abofra won't ye, a jani and no futuono. Or ko anti adeho. Or con so him. Na wakomu ye are. And no hunisa ah. Sa na ni ame papa ne me mame kain. Sa na onone ye. Won't ye o mami asem. O papa na wo de wa ba wi ase na o ka na ye ye ma wo no wo impesa wutie o ye na awope wo de about life and na ye youth wa ba so yi youth no ka asem bia kire mo a ontie fashion na ba no eno anane ne de ho so de adubire begu nanim so be shenta de a wo pe so be ko ba bi pop bi ase party bi ase atinti atinti na wo de be ko no ko ji nani no eno ena na neje ho na bisa ho se na we enu nyina wo ye no wo ye wi a ehe ena uko na anu abofra bi ase okwa na danfo party okodu party na se a na bronsamon so ade afa sa abofra no aba akum okwa no kuta se kan obi enim na esi ye ana odekwa wo abofra ne yam wako no me didi se anka obei ne maame ka kire se onsan ana ne papa otwifo omo so ana e ma tan awofo bible se kire wo ba kwan agwa mfa so na wonyini a wanya dan wanfre ho ne ba to me dress bi bejira na nim ka kire se maame me kwa bo o se ah wo de ma wo anka nye wata ade yi fata wo ho aye fe a record egu awofo wudin ene wo ba no fa so bible says she ye na wan fa wo ba mfa ejem wonso wo pia wo ba no akofa ejem bia a obanefo ahyehye ene wo no wo ba ne che ho no because of fans because of zika because of say obenye edin ti no na ya bo wudin ti no wo wani age se wani age se obi kwa tra konwa so na na ni age ene yamfa ya papa obama yamfa ya papa mahama akonyo mba tra so tra na mere aso se wanko pa adwuma anya ehe na oko enko pa adwuma anya ra na kire me se politics ena ban ono so ye na adwuma wo ono na henie no e wa asase yeso ha. But a hinye pano de wasru anka etre wo a wasru nyanko pompe sanka wo ba ebedi da eni ewie bompa ye na ka kire urade se papa anka mami hu se ni a hell etike to abi wo de emfa me nko ho yi kire me ketu abi na me hwa de picture kire me na me hwa de na anka wo kire no asofo mpo embi o manu a Uba bode ure se afrofo me pretty nanka nyada je na yede na tie na wani ehu be no ma sam ne se wo kra man waboa even obi a wota wotamfo a wo mpenanim hwe kra no memmo mpa ye se sa he ho obeyadan obeko ho na che se enye ehwa ye dangerous amani pa menu aba ma satire wo ewi ase ne mu de no emfa wo nkohwe ema awasesa wo ho agu omso no emfa wo nkohwe akire u benya yade life and what do I will bono when you are that dear Amasa any pediano and for one quahe a dano on your to nene say and 40 a baby saw say one so so what one friend you know you know and now when I was a young to know my fro and to now woman do by a lie super a d one so so I said dana who for back at you say and to one so what say Jimmy say. Why you to say any happen? I want to wash your hand yet. Oh, what do I buy her? Am I young Casa and Chow? Namum Anka, my radin, yes, who Christon Cocantra, say mo afrapa, mo aquapa. Bessay come at your henienum. Say, would to me, dear men, Samoso. Now would tear any amateur for catching a winty. Befa where your henienum at this. The air in our pen, you may. Ase me me kan chira wose. Sa ankurafuwa ne die. Omu be yu efi odomu nase. Adamfuwa bayi ne etu ufuwa. E nipa bayi ene etu tuwe gu wasum. Ma yenye asore no. Enye ononkwa ni asore. Ede ene nchire huyi. Ede eno chira seyi. Nadi chie seyi. Enadi chie seyi. Kwa ene etu usafu no. Oya ubon sam. Na mumse nye enchire chire padia. Ano di atie no. Na wone ne nko. Na sanchechire pa no no pesa otu hu firi ho de a na mu ko wiase ene ema bi mu de a ande onipa ne ya wobon sam mentie no hwehwe wi nyankopon akwan no na nante so hwehwe nyame tre na ekwan no na muawo tie ne ye na muawo wate mhm ya do himpo mayanko na ma verse number 10. I say, na afei enipa na mepe sa metwetwe won ba mafa ana onyankopon ana se metwetwe se meso enipa ani sa medaso meso enipa ni a anka menye Kristo dia amen enan asofu bebre adifo ni bebre nyame krofo ni bebre Osi oye nyame dwuma bat ni emu ane se okwa adam ni emu ane se ye ajeje na so na no me ko Ghana na me ko Kumasi kosra obi wo ho na medaye na mra anyumre no ne ate se police car etwam hia anti media se aha anti no aha no me ate ne sa na bia obi na oyare aya den enti ya hona me se ei anyumre ya ewiemo aya form na obi anti apo enyame hu nipa ne mobo ana ne ame woni fie ne ka se hwe dabi o ohwe ne taam na se dabi odifu obi twam ana okoya okoya ana ya all night omokoya all night ana se na odifu twam de ada ne ka na yes na se dabi apresifu na ada ne ko ye di nanim ye di nanim ane ya de neko ara am se ei enti na se president ne asofo no ne yi no o makwade o monso edibia no tofo pa kwaka nyame asem o se ne ame ne wo ka bi ya keke no no mpo kwaka ne papa de a bible se by their fruit o mon ne ye no ana wo de be hu nipa ko o kwa asori keke no police mfa ne nko arafo media me ba o se me me yi hon tan me ma twa adwene mra sa ne ma no so ne ne ye no wo be ma na hu ba bi ofre ne ne ye ya brother bo adi nya me hira o enti no ana ono sofo e preach ka nya me asam no na border guards fo e jira jira me ame ai ne e garden no how? Why? Yesu Kristo kura ne wobe ye hi kase no yangade no. Se ye gade no anka menyi ndi se ma me no a na magya tu no no obenya kwan se okoso na taade mu ana me boa yangade no. Na wo a wasoma wo no umo upe border guys. Adafo sa tu me no ne ahenie no emfiri nyame. Sa ahenie no efri fam ele efi asase so enti na wohia asase so asrafo so ye ngade no se fresuru a nyame ene na bofo ene gade wo ma wani na ho ma wani wei ena ho asase so tume no ye de asase so fo ne gade omo ba so suru tume de a nyame se Aba man na bofu mpa yedan abe diwe abe so abe yedan abe diwe nim no ma soa wo e wo mo he omo nsam na wonan ampem obo wonan ankoto obonefo trapum onu no nim ni oye ndi a wakopa asase so to me matrofo say yembe garden no obeka nyame asam obeka praise the lord keke na obeka no ye di ye garden no Hallelujah na obeka no edi ye garden no because hallelujah no enye ne dia praise the lord no obeka no enye ne dia eba yire o nyame mie wani wate nyame ma wani mra wo ho so wate sister na o ma wu hu na baby a wonam ne baby a wote baby a wodi wuti akwohye wane a wote omnaase safo a wowo mu no ma wane mmerse emmerti a wai nyame ma wuhu ne se ebetumi aboa wo ensam na wuti no ebetumi aboa wo na watumi aba heaven me nyasa oba ye bibi na waso nipa ni safo oba ne edentuma sefam ne ka na monkrofo ntoma so Sofu twam ne hom fifre na ye de handkerchief ni ye de paper ni ye de paper ye nim ba akokura de me kwote ye se atade no a one day no oba portfolio bag kasiye pa entade be bro ay 12 ene gum ente sa 12 o kaso na nim fifre no ye na ese okoyi efiri ho na ohya foforo ni ayebe yi no ni atete ni atete And I say, coffee beam near tongue, soft water, dear, deep water, dear, is very powerful. Oh, me say, Nammy baby yare, oh, me say, near to me, mammy, me did deep water, dear, and a tone is swapper. Oh, yare, and find you, a farm. And yen yammy to me, and yammy bomb pious ring yameno, and yammy fre was ring yameno, that be namum soft one, no, namum deep one. Oh, Eurade, me pa chow. Ma woman hu nia eba. Ma woman hu akwaino. Ma woman hu nia ye huin. Ane nia woti. Yesu, ma woman hu nisa woti ase. Na wo ye rie. Heaven, e ye rie. Hell, enso e ye rie. Ewa ho, ewa ho. Na wo wasa ase yesu no. Uwo different tesani ya wansa uwa asase so uhu Ghana. Ena ni uwa Ghana no so wanyada uhu America, uhu London, uhu other countries no. Uhu sana tie. But da ube kata wenino. Ni ebe kata yose wakuma aye nejume yue no. Ube usafi na asase yusu awotia. Uhu na utume kasa no. And also be ye free who wedding na at the well would have been fufro. A wo and a problem ni yin awo. A wana bibi awo sister brother, a wana and some ni yin awo, a fit to mofrasi, a kopem, a dano a ye dikre yano. A fe na fubo win yameno, fili fili. Na wa hu bron sam fili fili. Na wa hu ne ma a fe e baba tono. And none a wradem person e mabe babe wu. Eno na urade mpasa ne mabe babe tum. Sachra wate. Na urade onye u. Enya amu huwa huwa. Enti na meme waho. Meme na mu huwano nipa bebire mpemasam. Me huye nipe yi. Because of se. Me kase mpa. Because of se. Ma kachira ne se. Woyo ba nyamisi yi utrasi si guho. Because of se. Me kachira ne se. Nyame se wonta ade a wo hye ne nye because of se me kire se je adwama mo because of se nyame na so ka kire se woni oba ate na wo nye ne ho ade a wo be kwa bone mu we no mo nti me ho ayahi enam e sai me din enam epente me egu menim ase enya no na enya no na mehwe wo pa egu menim ase ena kura de dare sa internet ne ewe no aba emre bi me nkwato ya obi se obegu menim ase achre enipa because the person is close to me enti onde ne obe bi na no aka bi a no odofo enipa ba di adi papa brother sister asama me ka kire no se wonim wono ukwaka ne sa na enya dwuma ntam na no yewo akwan hudu obebere yewo Facebook yewo YouTube yewo TV yewo radio sa wo ya ne sa mmu a ebe kwantam se se wukochin na wakeka adafo ane na to atam ne ka no se wo ye wa dwe se wo pese nipa praise wa o si die but anyo no na se wo pe de sa dia wo se wo nya nyame dia wo nya nyame dia ni awo kansam pa bia de firi nyame no ne wo ye hi e wa asase so nipa bebre penasam tamfo no o tamfo no penasam because tamfo no be dia bibi agusa nipa nim no me dia hate no wo nnim nti na wo so akwadwan ne na wo so sa wo hom no ebi aka wo enno me wo dia taame na eda no se kristo ne ye madom na se o ma me to me eka kire me se akwa pa se o tan ni atam didie yi nyina ya chi wutumi tena ase na watumi abedu menche nti no ko waje ahema mu wa da no na me wo evi me nsa ma kire wo e dano nanka ube kati afena ube freme se ah brachas miyo weye miya mina lasi bi ushia me basi mua uka praise the Lord meka hallelujah no mese mekura asa asena waka ni minimo so e dano emri nini u miso nami yoja mambofu u brother sister me na me so me your coincide o me so na me your truthful me so na me bo life ni bi o life na me bobi pa na me bobi pa change say na me shebi pa na die we are the catcher me say say na ma na nya no e da no me yin ni nyina tete mu kogu bem ente me na mo yi me na mo and now a bass me nya kawa em enya wade na chese nya nipo be ma no na okwa no na mo okoko ware kawa ente na wade no tumi ye ne pe biara wo ya rough na wa yi kawa no ose somje wade no wadan ni padua no de ko we and our friend awade wa urade anem ose what sign afri na chi urade so what sign afri na chi ene nipa bebre adwaman akoso nyira enya hwe se ade ba ko pe na si omokwan rank ene de en wedding and tade wedding gown na he na me benya sika na mato oba yi atade na mato e honeema na honeema kekawu na mato wani ebedi na chi me be ma de enso mai kawa yi kura mai wo wi apati ensamo mai cars ensamo mai abusua de mai ne yawasa ade apa we yira chi no ye wi atu wi si pepepe amfa so biara maso amao arafo se be ma bi aso wo pa sister wuti emia and now ware no ne ama wo aya den no no wan hwe yi abotras ya badwaman ama wo de akowuo na wo wi a hell aya wo de a so wa hu na o se o pe wo sa wo hwe na wo pe no a ade a ne se boma den ma ne nkoye kakra abusuafo o pe so o magje no eno ne e frɛ ne wedding eno ne e frɛ na ware ma ne nkoye na fa wo ne ma na kɔ ware wate na kwa dori me ura adegu ya saa sene so. Sense u yi umofra na tuegu. Na ye u yede wede wakira tu jemu. U kumkumu nkoku ha. U shie meje egu. E jama ya so wobo. O ye bwane. Ahodu wo. Jawade samwate. Nano mekwa gana. Mekwa ye meni abranti. Taxi driver biya mefano. Mefano. Yedi di nkwa mono ha. Ana me so me pe tree bible ato ana so okay oni be store bi a omoton bi nti odeme ko ho na me nemenu aba ko na nam nti ato bible no a ye da ye ho aye ko no a na so ah bible yi wa ye din a wo hwe ye nyira anya hwe o wa hu oba bi a oware no almost 2 years ni se se ba bi a wa du kakra se se otumi nya at least engagement bible mpo na otumeto na tasa wa ya wonya sika no bi obi ka na otaze na ode ya adwuma na am se oh sir ente oba no wo pe no de also bra me pe no tu oba no so pe na te masa masa na am se ente se ni ese wo kwa ya bible asi ya na am se da wo ho na am se wa hwe bible e da wa koma so na to na fa kwa kwa ri oba no sa wo hu ani je bi release with beer a year fi abrante ye so pa no a odofo wa wo se sa ade yi nti ayadan ato ne mponkyrem obetumi aka ho so many years wa hwe ya wa fa akyi akoba adwama aware ne maso biem ose asorefo ne tata no so ye yi ne ho security opia ye hwe se obekwa oba ne fie ye hwe se oba no so bekwa ne fie onamane ye tete no how mo mame nko wa ansa wa anya ne wedding so dia asore mra etia ehefa ne atro se ehefa ene atro se wo ware oba no wanfa ka wa anhye no ana wa anya ne wedding anya ware ano nene asam no de bra o se san krofo yi abasa mo be ya dan omo be dane nyame asompa no e de ani na o ma yi wa fi odom na se hwehwe asompa no wate na emwao hwehwe urade bisa no ase frame maje wo so bisa me na ma chirawo mama won saka ne awohwehwe bo mmebia wo na oya dan wo hwehwe a mama wa hu ana ni urade se memfa mra wo nie ase ma san afri na chi na mako di asempa foforo bi achi na asempa ne de ono nyame asempa no ma afri achire eyampa waka wo de obi nso aka ne de ba nyame mpese ode wo be ko sayem nyame mpese sane ya we disappoint no no ono be disappoint wo ente no odo wo ogusu ado wo onto wo ntwere na nani ada so wo ho tie na samwate na bra wo ho ase fama no tie ni nyame ka no eye wintia emane ha wo sa taade ya we de je ho waka kire wo se manhye amwa wontia ono no nim ne eye mawo ubetie no a ebabwao ubetie wo papa a ebabwao ubetie wo maame anum asamo a ebabwao ya nana no mo se abo opanyi no binye ebida na abofra de obi aye bida wosa wo ya abofra wo papa ka bibi kire wo maame ka bibi kire atie ano na ebabwao wan hwe yi adaache no obe regret na ye too late nyame nka wo ho nyame nhyira wo nyame nti na nimu nkyira wo sɛ wobɛyɛ wo setie ama wɔ soro nyankopɔn na daa ma nkwa ama no heaven ayɛ wo dea saa nyame ebi a wɔmfaa no wafa ne nso a wafa ne biara biara sɛ na wabɔ w'adwene pi sɛ ɛfiri nna ɛkɔ afei deɛ mepɛ sɛ mefa nyame na mesom no a ka asɛm wei di m'akyi na nyame anya dan nyame en register o sese yara en hye ne nkrɔfoɔ ana ne buku nem kasa urade yesu meda wase anwumra yi wona me yɛde nkɔmɔ wakasa de akyerɛ me urade mayira mempasa mesa yɔ yira ba biem wo pasa wo gementi home mɔbɔ mate won sam but enne me pasa me fa wo kristo yi ayem me kra ane magye nkwa me nkwa na nyina mu no enne dua yi me pae mu ka se woni ososoro nyankopon ne ba na me de mako magye tum fa me bɔne nyina kye me na fa me ka wa hotefo no ho na sa wo ba na wo perform akɔ heaven no a me so me pasa me kɔ heaven kyerɛ me din ɛwɔ nkwa homa ne mu wɔyɛ wurade yesu kristo ɛdin mu amen wow
Yada yami ase, ase having crow for feno. Why and now pass over Kohobi? Try so over Kohobi. As a for what you enkai, I a precious Lord ministry for. As a for yeshiam every Saturday, biara from 11 a.m. to 2:30 p.m. As a for a Pentecostal church, yaje on kron kron, edi yaje Yesu Christo di. Ade a yampa na yanjindi ansa yamso sobone so yampa bone ne ane ameka ne sa amre na katia hwehwe kristo babia ya ye ya som ya ka kristo asampa no a be fa wankasa wo ho no hwehwe na fa wo kwahyem sa won ni bidia ande meton sa fro sa ya pon na bie ya walande mam babia wo bia enkasa kwa na wa okra no eho hia because we ye adwuma na we agency a ba bia do ba ko bia no won hwa kwa na tenten ade a wo bisa anse tray etu me ko ho bus tu me ko ho mini car bo kra fa ba je wo kra nkwa je wate ya ton sa fro se ba ka ye ho na ye nsom ya papa wo ba o me ne uno anche obefa yan akọ wate sa wo kwa so kwa si ada emfa ho meme da na oto wa emfa anye won fa anye onko ba bia na bibia ni wa kwa mu a bra na betie nyame asom ba fa no kwa na fa kwa ufie no kwa odu a na odi asachira wa dwen kwa na heaven aya wo de enso kwa eye free me de nchia e free soro ade ma obibia ra wo ka me ho ene madwuma di etumi kọ so wo bra anya kwa nyame onhyira wo ansha wanamu afi onti na nimu nkyira opa no ma wanamu ncce sa wope asafo ye ho popoye biara mede telephone number 94 egu afidie no so amao sa wope sa woni obi di nkomo a ne a wobe fra ne bia no ano obenya nkita hodie sa bi a wo baba srayen na se wayira kwafom kwan a om yebe bia wonam bia no ya baba be shiawo na aboawo wate asafo na address enie eya number 228 Brixton Hill number 228 Brixton Hill SW21HE basa ebaho a ebaho no bus 159 bus 59 bus 3 what the best Brixton bus 250 bus 109 bus 45 bus 133 bus 333 sa bus yinyina bus ofa bus 415 babia nam bia odi be do Brixton bus bia e cost retam ne nyina no obetumi afa na bus no odu ba bi abate so ba ka tro se New Park Road New Park Road what is our voice in a part na wasi fam wo si ye no a ofre Brixton na ba an elephant na ba dan no be ba be di woni fa so ofre stratum na ba e dan no be ba be di wachi e wo benkum so ente no usi ye no abon se edani siwa ya tro enim Calvary House fada kwati dan no fada na chi o kwati dan no a o fa na chi aboba bo hu se blue door kasia pa blue door e wo ho stairs ketua bi wanim fo na o de bie ya to mu de ba u bie be bie na wuram o ba ba beto nya mema wo ho bra na yempaja ye nyankopon no wate awurade twen wo se oba jewu na wa hye wata de pa na wa nya nkwaje e de ama wo kra anya force se untume manso a na wa hwehwe asori a ye ka nyame asempa ewo mu na wo de wo hu ahye mu wate ma memfa no meso ne ma wo na wo po bi ene na de nkomo a wo frɛ a ne a wo hwehwe no ana ne a pɛso obi so ano ambebo wo number edikano eye 0794 9977888 2. Number tosu mienu no. Aya 0785276019. And a number tosu mienza no. Aya 0793 809 842. And I know my chart on 0749275 9411. As a funeding, I a precious Lord ministry. If you dear, what a young Kai, I a precious FM UK. If you dear, and your radio keke, namum, a heaven abobuano, if you dear. A dient in America, sir, Monday to Sunday in Ninjano. If you dear, so a free and umbre, or him a London time from 7:30, a couple of the 9 in Yana, umbre biano. Ubeshia nyame asom ewo so kwasi ada se no 7:30 to 8 no me no be I to 9 me no ubeshia na jumadie ana yato ne din wake up and be vigilant no tani na nyame na me so ma me ne washia na wate no ma me ntia yes sister Joyce na nyame enka ne ho na me ne washia sa amre mu eduada Efri nongotri, ekopem nongkronko no. Ubeshia precious sofu, buache anase Shadrach. Ano, edia yuyensam, enso bebrew. A brother, from 7, ekopem 8. Menewo, ebaba Bible num, neyabe yempensem pensem, enyema ebebuayayin. Ya shusha niyama ya babu wayayin na yako heaven. Ene niyama emu wayayin na yako hell. From 7 to 8. Edi ya daso nase the way to heaven. Miria Calvary Pentecostal Ministry. Omosofo onso baba adi nyamiya som. Ayato ni din arise and shine. Ode babra wu. Ukuyada from 8. Ekwa pem 9 ekono precious sofo kofita wi aboaten ade enter message jumadie enso ebeba beto aso ya wada from 7:30 to 9 and also evangel Joshua enso ade ebeba bewura nyame asamu ensam jumadie ayato ne din power of word and hours aye nyame asam no odo beba bebobor bebo aba cheche na ni so ana odo beba eno beba bewura wuram akeka ho nsam na abuawo na efiada efri 7:30 eko nyina no menon ebesan abeshiam na the end time message jumadia nyame de be ma me no menso me de abrawo ne kwasi ada no ememeda no eya sori da awia no anopa 11:22 and 2:30. Na nyame ya adomo akwasi ada sene menewo asa ehia from 7:30 going. Na nyame ya adomo efiada we ya bai ya bebo empire. Efiada ya bai anwumre. Ya we half night from 10 a.m. to 1 a.m. at 10 p.m. to 1 a.m. Efiada ya bai a half night ever baba bomb pie our number 228 Brixton Hill nyame babia sa onye bibia ofia entrase amre wei yemfa anya kwadro yemfa na yemfa ntwempra yemfa anya nkonkonsa ya de bomb pie atete ya ho every say e yie na ye wura mu ne ne aye kwosese ya no adetie bia no ye wura ne aden mu ne aden mu ne aden mu ente wa amfa ano anka ho a emwa watra fiache afi mantrase na mpa bo biara ana miti biara emfa wachi
nyame efro ose wasan efri nachi manya sabiem ano sampa boy eye every third Friday biara ewo mant biara mu every third Friday biara ewo mant biara mu ana every Sunday every first Sunday biara ewo mant biara mu nso no ye hie mu anso abaye intercession prayers ye be bom pae ma odima mpae ama ye ho ye ho ba bia abde ye be fa bia ye be bom pae be bobi wate be bobi no aye no nsia anwumre akopem no ngotwe number 228 Breston Hill empire boy mu bia ne ho a oba na obi abeka kire ose baba ye mahuni wachi mahun se o maame na aye wo ana aye be ton bibia ma wo wankasa be jina ho eja no oya wodea ose dodo ono ye jina mu ne e bom paya eye adwuma eja no ano odene anu nti na esa obeka ye ho meni musa obaka so obetumi abọ wo mpaye ba dodo ono hia sa ano a ebo asen se onko ano otna se nyame nka wo ho se wate ne ma bi ase na onhyira wo heaven emo na mempaye bọ ne se ebe ya ode afebo emo mpaye ma me fa nchi ama ya ma me Cecilia Cecilia nyame a mantem ye ko ente meni musa obetumi ahwe no later Yamen kawo ho ya bo mpae nyame no kwafo ya dawase ni awde ya bedunie shira obi biara ene wenya adade ene nia akire obekoso atie na shoma namu yomo fi obonefo ensam afi ni obonefo ahyehye afa obi biara ho sa ya nim guase ya de owuo eka amane ade yifi omso na urade fo awumunum kom dum jano eka to omso ewa won sam a what them omu nyada jie betie da bi enti. For moka wa hote efu one hon. My heaven entu minyo omu dia. Fa bwani biyara che. Eurade fa mo jane pepa. Na ubi biyara entu mi emeya uba prekope. Yeda wasi. Ewo Yesu Kristo udimu. Ni oyare no. Papa sani yariye. Ne yifre ne so. Ubi wepe mu. Na chi ayane ya. Ubi sisi. Ubi weti yariye. Ubi wa blood pressure. Ubi wa diabetes. Obi wa cancer oni ani daaso obi ni adwumaye obi paware obi pawo awurade we nyina no tumi ni kutawo mempa ebo ne madesre ne se yifi omso na fa ahoaden tumi ehye omoma na omanya kwan asomo Kristo medawase se watie sampa ebo yi yaje nkwa Yesu Kristo of Nazareth demu mayanka se amen. Nyame ya adoma menewo se bibia ansi na mama baby se emergency and ya menewo besan ahia ebrada from 7 to 8 na ya baba brum. Amen ka ho nante na nimu chira o medo ebesi ha ente no me no besa ahia biem. God bless you. I love you so much. Bye bye.
Menye kwa ima koi.